Jerusalema, ikaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dawoyami alikolana buso wami aukolana kilondoloze zuham Jerusalema ikayalami kilondoloze. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana, dawoyami, alikolana, buso wami, aukolana, ilondoloze. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami.
Jerusalema, ikayalami.
Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dawoyami, alikolana, buso wami, aukolana, kilondoloze, zuhambe nami.
ikayala mi. Gilondoloze, uambena mi. Zungangishilana, Jerusalema, ikayala mi. Gilondoloze. I'm not perfect, I came from ruthless times as a juvenile. Ngilondoloze, zunga ngishilana, look into my eyes.
Jerusalema, ikhaya lami. Ngilondoloze, Shilana, Jerusalema, ikayala mi. Ilondoloze, uhambe nami. Zunga ngishilana. Jerusalema, ikhaya lami. Ilondoloze, uhambe nami. Zunga ngishilana. Jerusalema, ikhaya lami. Ilondoloze, uhambe nami. Zunga ngishilana. Dawo yami, ayikholana, mbuso wami.